find the probability of rolling doubles on two-sided dice numbered from 1 to 6. Ngamanye amagama uthi lo mbuzo wethu, funa amathuba okuba ufumane amanani aphinda afanayo xa uthe warola okanye wajula amadice amabini. Masithi uba ufumene u-1 kwelinye idice nakwelinye ufumane u-1. La madice ke ethu anamanani uqala ku-1 ukuyotsho kubani ku-6. Into ke ngoku esizoyenza kuqala, masithi idice lethu linamacala ayi-6 ngoba sesitshilo. Lino 1, 2, 3, 4, 5, 6 licala lethu lokugqibela elinamachokoza amangaphi ayi-6. Lisithi ke eli lidice lethu lantoni lokuqala ngesingesi ke bathi dice elinye yintoni yidayi kodwa esixhoseni sithi lidice. Ze ke ngoku idice lethu lesibini nalo linamacala amangaphi nalo ayi-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidice lethu lesibini ke eli. Ngoku ke siyazibona iziphumo esinothi sizifumane phi kula madice amabini. Uthi kaloku umbuzo wethu funa i-probability okanye amathuba okufumana ntoni amanani amabini afanayo xa uthe wajula la madice amabini. Into sizokuyenza ke sizoqale sizobe imigca. Le migca ke sifuna ucacele ukuba isiphume esithile sizawusibonisa ndawoni. Masitsho ke ngoku sizoba umgca wethu woqala, owesibini, owesithathu, owesine, owesihlanu, owesithandathu kunye nowesixhenxe. Ze ke ngoku sizobe eminye imigca eleleyo. Lena imigca eleleyo izosinceda ukuba sibe neebhokisi. Ezi bhokisi zethu ke zizobonisa isiphume esithile. Nantso ke imigca yethu eleleyo, funeke sibe nayo imigca ezokwenza ibhokisi zethu for ezi ziphumo zethu zonke. Siyabona ke apha kwezi bhokisi, bhokisi nganye inesiphumo sayo esahlukeneyo. Masithi uba ufumene u-3 kwidayisi lokuqala, kwelesibini ungafumana u-1, u-2, u-3, u-4, u-5 okanye u-6. Uyabona ke umzekelo kulena ibhokisi, kwelokuqala ufumene u-4 ze kwelesibini wafumana ubani u-2. Isiphumo sethu ke ngoku santoni sale bhokisi. Zonke ke ezi bhokisi zibonisa ntoni iziphumo ezahlukeneyo. Ngoku ke sifuna ukwazi uba zingaphi iziphumo ezizonke esinozifumana xa sithe sajula amadayisi amabini. Siyabona uba ziyi-36 ngoba i-area yale box yethu inkulu ngubani ngu-6, umphindaphinda we-6 okunika abantu u-36. U-36 ke zii-possible outcomes okanye ziziphumo zethu zizonke. Siyibonile ke leyo. Kodwa enye indlela onofuna ukwazi iziphumo zakho zizonke, uyayazi ukuba ujule i-dice lokuqala ungofumana nasiphi na isiphumo kwenzi ziyi-6 kwi-dice lesibini, njalo njalo ke. Ngoku ke sizohamba ke sifune ukuphendula umbuzo wethu. Umbuzo wethu ke khumbula ebesithi athini amathuba okuba ufumane inani elifanayo kwelinye idice naxa uthe wafumana intoni elinye inani kwelinye idice. Uyabona ke apha kule kona yethu yokuqala, xa ufumane u-1 kwidice lokuqala funeka ufumane u-1 kwidice lesibini. Xa uthe wafumana u-2 kwidice lokuqala ufumane no-2 kwidice lesibini. U-3 kwidice lokuqala funeka ufumane no-3 kwidice lesibini. Uyayibona ke le nto ibhekaphi nakwidice lesigqibe naku-6 ke owokugqibela. Funeke nalapho ufumane u-6 kwidice lokuqala uzophinde ufumane u-6 kwidice lesibini. Ke ngoku siyabona apha besibuzwe i-probability yokufumana intoni i-doubles okanye amanani antoni amabini afanayo. Siyayibona ke zingaphi ezi ziphumo zi-6. Into ke xa sibala i-probability khumbula funeka ungamlibali ubane la 36. Sithi kaloku i-6 namathuba kumathuba amangaphi onke kumathuba i-36. Ngesingesi ke sizawuthi i-probability of getting i-doubles sitsho siyibonisa ngalaphi oyi-symbol yethu ye-probability esingashiyo is equal to u-6 oyintoni ongumqathango esimiselweyo. Kuthiwa kaloku bana kufunwa i-probability ye-doubles zingaphi zi-6 over iziphumo zethu zizonke ezingaphi ezi-36. Siyifumene ke ngoku ingu-6 over 36. U-6 over 36 ke uyafana ncikhwana nabani no-1 over 6. Le nto ke ubona uyifumana ngenye indlela, siyifumene ke i-probability yofumana i-doubles ngo 1 over 6. Le nto enye indlela le ndithatha ngayo ubona uyifumana ngayo le nto, ubunothi andithi uba ujulile i-dice lakho lokuqala, nokuba ufuneke wenze sure okanye uqinisekise ukuba eli nani uzolifumana okanye amathuba okufumana inani elikwafana neli ulifumene kwi-dice lokuqala ngubani? Ngu-1 over 6. Siya mandikuphindela mhlawumbi awucacelanga, sithi amathuba okufumana intoni? Inani elifanayo nakweli ubulifumane kwi-dice lokuqala ngubani? Ngu-1 over 6, ngoba kaloku ngu-1 over 6 amathuba okufumana inani elithile kwi-dice. Siyathemba ke ucacelo. Ezi grid ke okanye ezi bhokisi ziya kuncedisa. Siyabona uba zininzi iindlela kodwa nalapho sifumana into eyi-1 ngoba u-1 umphindaphinde ngo-1 over 6 ukunika kwa u-1 over 6. Yindlela elula ke lena kodwa leyana yokuqala yenza ukuba ungenzi iimpazamo ezingacacanga. Siyathemba ke uvile, enkosi. Masithembe ke uba uzokwazi ukusombulula zonke iingxaki ze-probability.